muno tubadde basanyu lw'amaanyi okusinza bwe twatandise bwe twatambudde buli mwatambudde bulungi azze wano
I'm going to go to the house.